Thank you. hawakujua walikuwa ule mtu mwenye alikuwa very firm ni hiyo sio ndio amejaribu sana on both sides na body gari amanda huko.
You don't like when you do.